Ntana misililo sakho sengivuse kwelamathongo okhokho baphenduka umbhejazane bathi ngithuleleni inganiso sezini. Angizili ngokube ngizokuba idlozelihle kuwe ngikhanyisele zonke izindlela zakho uze wazi ngobunono nokubekezela impumelelo iyozuwela entendeni yesandla sakho. Yekela ukusaba, sebenza ngokuzikhandla amathuba ayozakha. Noma bekuvalela iminyango yodlula phela wena wengamelo omavula kuvaliwe omabiza besabele lapho bengakhona ukulila kwakho kwaziwa yibona. Uze ungakhohlwa ukuwa ngedolo. Njengokwenzela kwakhe igobongo wena wafundise ukuthi umvela inqangu yena oyokulethela konke. Wavela kuqala uyodlala itafula phambi kwezitha zakho kuphethana amakhanda kwabakuzondabe babaza impumelelo ngokuba yena uyisisekelo uze umbize kumnyameni nasekukhaneni sengishenjabulweni nasekujabuleni emihleni. Uze ungoni ngoba yokwehlela okukhulu kunaloko kwakwakhungatha ngaphambilini. Ngalamagama ngihlosile ukuhlokoloza esibilini kodwa ngikhiphe izibini. Mntanami, le nkundla sebekuphendule yona begandavula phezu kwakho bekungenandaba zalutho. Ngelinye ilanga indwebu uyoyiphatha esandleni sakho kuyobe kungumqali nomqedwa lomdlalo abawudlalayo wokukhohlisana belokubethi bayazwana kanti bahambana ngemuva badlala umaphecaphecana. Mntanami, ngiyazi kunzima ukungikholwa ngenxa yesimo ophila ngaphansi kwaso njengamanje, kodwa ngelinye ilanga konke lokhu kuyoba impica abadala. Nakho ngifunga abadala.